Just be friends. All we gotta do, just be friends. It's time to say goodbye, just be friends. All we gotta do, just be friends. Just be friends, just be friends. Ukandanda kino no asaya kuni wareta gura sukaki atsumeru yona koro itai nan daro kito yubi kara shikara shizuku bokura wa konna koto shita katta no kana oketete yo kokoro no okusuko de wa motto mo tsurai sentaku ga besu to soyokobu chikoe tokeku chikuru chikurekashi boku wa itsu ni nareba yeru no kana yuruyaku ni kuchiteku kono sekai de agaku boku no yuitsu no katsuro iroaseta kimi no hohoemi kusanden sen wa nuita koe wo kadashite zakenda hankyo zankyo munashiku hibiku hasu tsareta kusari no sono saki wa nani hitotsu no kote yashinai kedo futari o kasanete dakuzen anten tansen hakanaku chichi ni shosen konna mono sa tsubuyaita kareta hoho ni tsutau dare ka no namida. Do just be friends. It's time to say goodbye, just be friends. All we gotta do, just be friends, just be friends, just be friends. Kisuetanda kino no naida yoru ni ochite ga ben hiroi akete toshite また続きもどこだない外の上の小さな詩僕らの時間は止まったまま思い出すよ初めて会った季節を君のやさしく微笑む顔今かけるよしあって触れ続けた僕らは心は溶けただけだ重苦しく続くこの関係で悲しいほど変わらないこころ愛してるのに離れがたいのに僕が言わなきゃ心に土砂降りの雨が防戦照射視界も煙る 覚悟していたはずのその痛みそれでも貫かれるこの体二人を繋いでた絆ほころびほどけに地上に消えてくさよなら愛しと人ここまでだもう振り向かないで歩き出すんだ. Each toda k, each toda k, nega iga, kara uno naraba, nando demo, umare kawate, ano hino, kimi ni, ai ni, kuyo. Koe wo karashite sakenda. Hankyo, zankyo, munashiku hibiku hasu sareta kusari no sono saki wa nani hitotsu no kote yashinai kedo futari o tsunaide da kizuna hokorori hodoke ni chijou ni kiateku sayonara aishi to hito ここまでだ もう振り向かないで 歩き出すんだ これでおしまい suck. Just be friends. All we gotta do is just be friends. It's time to say goodbye, just be friends. All we gotta do is just be friends, just be friends. Da 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 da